Nekote ni parufundo nina hawa ndanda za mainikengaha, chari mikashi Nesundi dushobora kuboneka Bahora tukurira amayinite ya kashi kwa wamu liri mikashi changa yeko kashi Mungabu buu mbikikunda ni mbikishoboka Buu igihombo jewe kugiwa anje igihombo mbona maze kugira Amirongo munani kwijana Kwafite igihombo chuko tutariko tulatanga ayo mayinite ya kashi kwa wamu
Tuwaramute chituwa kunzi wa kugasaka TV aho tudahengesha nyakuwa shikiriza evitandu kanye ni ini dogo idachanze mulila mwena wandi na gashabunde tse kaniga aho awatari wakeli idoga idoga chane humbure muraza kumba mbega ini dogo ifatia kuti uye kimu sanze aha korela kuchiranza asanze akorela ko akazi kiwe kamisi yose Deka tuwaanze tumusele atidondole aho nogira kwa liko nidondola jewe ni bukeneza bonifasi yufesi aho tujira kwa ni kiganiro tumusele atidondole kujira ngo umbure kumbe akogashabu ichoka bako na mahoro
Mahoro
Kito mwishwa kutidondola
Mwishwa ini tuparufundo nina hawa ndanda za mainikengaha, chari mikashi Mwishwa dushobora kuboneka
Hanyuma nina nijo twizera ko akazi kagenda neza nga
agenda neza buke buke mugabo tugorane ntituhara
nibyo hanyuma ikinshikanye ngaha si kindi turabona ko mukora mu byari mikashi ariko kandi turusanzwe tumenyereye yuko mino minsi iheze abantu bari mikashi ndetse n'abagikora mu gisata cy'umuyagankuba bari babanye neza cyane aho badandaza amayinite bagakoresha limikashi ndetse ndavuga bamwe bakoresha cash power ariko hari n'idogo nkumbure iyo n'idogo hari icyo yizi ko mbega nkawe ku kijyanye no kumuyagankuba wo gukoresha cash power bimeze cash
power ndayikoresha Kabo harimo akagorane kabaye sinzi ko kaba karapfuye kuri regide zo no kutumvikana n'igisaka cya rimikashi canke ko kashi bahora tukurira amayinite ya kashi kwa wamu liri mikashi canke ko kashi mugabo buu mbikikunda ntibikishoboka ntituzi rero ikibazo regide zo yagiranye n'iyo mihoro
namwe nko ku ruhande rw'abagura amayinite kuburuhani rw'abagura amayinite mbega ni yihe ngorane nyamukuru muri ko murahura nayo muri kano kanya muri kino gihe byo kugura ayo mayinite byahagaze ni yihe ngorane nyamukuru muri ko muhura nayo
ingorane turiko turahura turiko turabihomberamo kubera kuko bahora bapfa kudushorera amayinite ya cash power ari benshi mugabo ubu kubera ko bidagikunda turabihomberamo rwose ntitugitanga ayo mayinite ntibigikunda ariko tutanga ayo mayinite
Ni ku ruhande rwa mwebwe mudandaza amayinite muti ubu akanyungu twahora turonka kubera benshi bahora badushorera mu kugira ngo bashobore gucana mu mihani wabo ubu ntibakiza mbega ku ruhande namwe mucana nizera ko aho baye namwe musanzwe mucana na cyane cyane ko ukorera muri ibyo bya cash power mbega ku ruhande rwa mwebwe mucana namwe ingorane muhura na nyamukuru ni iyihe muri kino gihe mutariko murakoresha cash muriko mutariko muradandaza amayinite
uruhande rw'abantu bafite cash power baritoka yuko amayinite abaheranye nko kuwa gatandatu canke kuwa mungu badashaka gucana kubera kuko ibintu by'amayinite ya cash power bikorerwa muri regide ku munsi wa gatandatu rero n'uwa mungu bavuga yuko regide zo hariho amasaha bageza ko badakora n'icyo gihe haca haba ingorane z'uko bakaronka umuriro nk'uko babyifuza
hanyuma nkumbure nibaza yuko ikibazo ko kwizera ko kiriko kiratunganywa na cyane cyane ko nyine muyagankuba murazi ko ari bwo buzima ariko ku ruhande rwawe nk'ubu nk'ubuvugira abacana bakoresheje cash power ku ruhande rwawe wumva ari iki usaba
twasaba regite na leta muri rusange yuko yosubiza ibyo bintu byo kudandaza amayinite ya cash power bakavugana n'iyo mihora econet na limitere bakabisubizamwo tugashobora kuba turatanga amayinite kugira ngo natwe tubungukire canke naho nyene ku banywanyi bakoresha kontari za cash power nabo nyene imyidogo ikagabanuka kubera kuko nabo nyene ntibaronka amayinite nk'uko byahora bigenda biboroheye basaba rero leta na regideso ukungene bosubira kubitunganya bikamera nk'uko byari ubwa mbere
muti rero kushika uyu munsi ku ruhande rw'amayinite mwebwe amayinite mwahora musohora mu gihe cash power yari igikora mu gihe bari bagigura ayo mayinite ugereranije ubu mwoba muri nko ku gihombo kingana gute ugereranije naho hambere bakinga yashore amayinite yo gucana mu makonteri yabo
igihombo cewe ku bw'iwanje igihombo mbona amaze kugira mirongo umunani ku ijana turafite igihombo cy'uko tutariko turatanga ayo mayinite ya cash power kubera twahora turonka abakiriya ku bwinshi cyane cyane bayagura ku mugoroba cyangwa mu ijoro mugabo ubu imitasi cyangwa ekotasi nta mayinite tugitanga basaba rero regide nk'uko yatubwiye yuko iriko irasiga gutunganya icyo gisate ugitunganya mu maguru masha kugira ntitugume tubihomberamo
nibyo ariko hagati aho nubwo bitaratora umurongo ngumbure ngo bisubire nk'uko byahora ariko n'ubu musanzwe mucana hanyuma iyo ibyo bibazo bigeze ndavuga nk'iyo weekend igeze mu mpera z'indwi nk'uko mwabivuze ko ariho mukunda guhura n'ikibazo cyane mbega ubu muraheza mugaca mubigenza gute mwitunganya gute kugira ngo weekend ibintu bigende neza cyane
iyo weekend igeze tubona yuko amayinite azongera kwa gatandatu cyangwa ku wa muhungu turitunganya tukaraba yuko twoyagura hakiri kare iyo weekend itarashika cyangwa tubyibagiye bigashika tutarayagura turihangana tukayagura nko ku munsi wa mbere iyi nga itanguye kubera batubwira yuko ku minsi ya gatandatu n'iya muhungu bakora gushika nk'isaha umunani cyangwa isaha icyenda naho nyine urumva ni ikibazo
muti rero ku ruhande rw'abadandaza naho nyine harashobora kuba akarusho nkumbure murabona iyo amatara acitse nkumbure n'abadandaza amabuji bashobora kurusha abana nabo nyine bahatorera akajisho hari aho basanga nabo bagura batabwa ibintu byogumuka kugira ngo natwe tuhatorere akajisho sibyo no
reka mu rudandaza hariho abahomba n'abunguri n'icyo gihe twe twarabihombeyemo mugabo amabuji nabo baratungukiye
ego cyane mwasubira kandi mukatwibutsa akazina kugira ngo nkumbure abadukurikira hirya no hino ku isi bumve mbega kugasaka tivi yoba ariko iraganira nande
na rukundo nina atandaza amayinite umu ejenti wa amayinite ngaha anye ingozi twire
rukundo nina ndabashimire cyane ku kigoro mwagize kandi ndanabashimire cyane kuba mwaduhaye akanya ariko kandi ndabifuriza kubandanya mutera imbere mu rudandazwa rwanyu tukizera ko ikibazo cyanyu bacyumvise nuko rero mbukeneza Boniface ufite nije mwari kumwe ne reka ngire ko ndabasezera nshuti bakunzi ba kugasaka utizi ariko no kwibagira gushimira mugenzi wanjye Emmanuel Nijimbere yafashije mu gufata amasanamu ariko kandi ndabibutsa kubandanya mugira subscribe share ndetse na like kugira ngo ibiganiro byacu bibandanye bibashikira ku mwanya ahandi rero reka ndabashimire bye bye.